1. Anavulia 1. 1.
Sasa kwa nini uvulie 1?
Nimechoka sana bwana. Tuondoke.
Haya bwana.
Nimechoka.
Lazima nikavulie 1.
Uvulie 1. 1. Kwa nini uvulie 1? 1.
Lazima nikavulie 1. Lazima nikavulie 1. Lazima nikavulie 1. Lazima nikavulie
1.
Okay. Tunafuata 1 hapo.
Hey!